Kupi?
Is that FNB?
Okay, get the list of Kupela E 2000 rands. Can you tell me we've digiwe na lengai nails e makeup yami apela ngoku ikoni chini ni bonleyo legit ndiyayifuna ikona ne nenyu take even kina ibona yako Nike ndiyayifuna nayo ndiyakucela ndiyacela ndiyayidinga kakhulu
bendithe kuwe ndisey FNB stadium not FNB a day tena kuti mani
yo hayi ke
yo baby usenza kakahle senjwanza kulinda
yu hayi wethu andizi enye into ndishiyeke nobhuti wam lo utshaya intsango ngoku uzasigqiba sonke sasonke sipheke ichini yu apa bye.